yes.
I wait on my, if you take you to her.
I don't know.
I went on mama.
If it was CJ by the side, you know, you know, dog. The same thing, Kemo. You gotta go. So, Obu no, so, the girl happy now.
I'm dancing.
CJ Manchi. I was CJ.
I'm going to go to the house.
So, dog, we could get low.
Kiliba na-etu yi.
Oh, Ikechukwu.
Ikechukwu
abụ Ikechukwu.
Ikechukwu bụ afa.
Ikechukwu bụ afa ndị chiri ebu. Ikechukwu.
Ikechukwu bụ ihe mma gị na-akpọ Ikeliba tụlụ ihe odogwu.
Ikechukwu nna.
Ikechukwu nna.
Ikechukwu nwa. Akụlụlọ. Akụlụlọ gị dị na Nando.
Akulu uno
gives is in Nando.
Achabe, achabe.
All right, so this is all the way from Nando we to Enugu state.
I see where muno yin woke chijo ki wen na wa.
Okigwe.
I see okigwe what I think.
It's not chijo ki wen na gini.
Wen na wa sha.
Chin chin chin. So as na gini na meka na obodo a ijwe.
I be kwa achara.
Achara wucho. Yeah. Yamaka e mo ya achara wucho mo.
Ka akọsi ka nọ tego bido n'ụba maka achara. So amụkwala m achara junior mara achara
achara
si n'agbụrụ so ya ka anyị bịara ya ka ji maka nọrọ ebe a taa
gị dọrọ
anụghị m oke adịghị m oke ụbọchị ya naanị n'aka m na ị ga na
kpakpando gị iji foreign one.
No. Kezigwe.
Odogwu dị oke. Onye na-agị na-akụ bụ ogwu n'ike.
Yes.
Ogwu onye ọzara m na ha na-akpọkwa ogwu n'ike.
Mgbe o chiri echi na n'ike.
Bịa ka ọ kanala anyị
onye
ewu.
E nwekwana onye ọzọ m bụ. I'm just that same me. That's still remain that same ogwu n'ike. Ọ ta na-achịkọ eke ka ọ chịkọ abụ maka mma na m ga-abụta. Mma na-egbu ego nke ịbụa na nkanụla.
Yes.
Ama anụ anụ.
So when I what is your name here today?
His name here bu na yi achara wuche.
Na na yi yi.
Ana akwa achara wuche.
Icho ga ni yo
zo. Ndamuche. What are you doing over?
Okay.
But I'm happy at least. The deed has been done and I am here.
O na mi fele o na yo na to na akia.
Ya bi.
Nda ola na.
Na thank God that everything went well.
All right. Caucus we kwa I know this one and the core planners of this particular event. You know you like person mo ya chara wuche bo ofuma. Kwa like is we madelia.
So far so good. He's just a nice man and that's just it.
Just a nice man.
Yes. And I've always been a good man.
Akweko. Akweko. Ewo ho ewo ho special account again enwego.
Abọ mọ ma wanne nwoke ora. Wanne nwoke anọ ihe 3 days. Sije bai ọ bụ ezoku.
Asim mega. Bọcha ma kwa agore nọ ihe 3 days. Ele je fu fu.
O kwa ka ba na akwata.
Eje ma akpe eshi mmata. Oye mara mura ma sio mo.
It's a day I will never forget in my life. Oh, we're all right on our here 3 days.
Sosa would only see me.
I can't forget here in it. Okay, but you know, my hair. Oh, never got one day.
Yeah, no life.
Yeah, no life.
No, no.